Mheshimiwa Gideon Maitha Mng'aro kwa gavana wa Mombasa, kaka mkongwe Abdul Swamad Sharif Nasir, wabunge wote, kaka yetu Owen, deputy leader of majority. Nataka niwaambie wapwani wa Kilifi, tuko wapi?
Yule mama yule anakosa shughuli, atakapokosea heshima